Ya balaleli ke sibonge ku Sandile kwaMasina ukukhathalela nje umphakathi. Namhla ke sibe nenhlanhla lapha eHersibande ku minister wethu uMduduzi Manana Higher Education abevakashele lapha kithi ke sahamba naye sawushona eHersibande eGS College. Sasuka naye ke njoba bengireporta ngisemoyeni. Sabheka eThusi kune project enkulu lapha eThusi. A library, is state of the art. Abebonake lawo ma project ngoba ahambisana nezemfundo. Angihambi ke ngedwa balaleli, ngihamba nobaba uMoyo olapha kuKhanyisa i-newspaper siyazi kakhulu. Yake yasiveza ke lesi stage kudala kungakabi khona izinto. Kodwa ke siyabona ukuthi ukuba ne print media kanye ne electronic media kuyasiza. Baba uMoyo kunjani?
Umkhona kamkhonto kunjani?
Sivukile baba, singazi ukuthi wena umuzwe njani uminister. Hey, sisanomsebenzi eHersibande neSouth Africa iphela.
Umsebenzi usaseminingi impela mkhonto. Ngoba uminister ngathi uze nesu elihle kabi. Ngoba iTVET College lena kuligama elaqhamuka naye ukuthi bazame ukushintsha ukuthi abantu ngoba wonke umuntu umeqeda umatric usuka abhekela ukuthi uzoya e-university bese bebhekela sengathi lo osuka eya e-college sengathi ulo oyehlulekayo mhlawumbe ukufunda
kubangelwa yini ba
kubangelwa akusho ukuthi abantu abakafundiseki kahle ngoba uma uya e-college akusikho ukuthi wehlulekile amakhono abantu abafana bakhona abantu abakwazi ukusebenza ngokwengqondo kube khona abanekhono lezandla
yebo ba
kufanele ukuthi ke uma ungakhona ukuthi ufunde ube udokotela kube khona ongakwenza ngezandla ngoba lokho kuyakhona ukuthi ukwenze nawe ukuthi uqalele lapho i-business
ubale ma area amaningi lapho uminister ukuthi thina funa sisizakale njenge province hayi ke ngoba mhlambe akhona awuzalwa la kithe emele msuka Ligwa eHersibande kwaqhakambisa lo kodwa wathi yena yakhe mandate one is to serve the country whole country of South Africa ngezemfundo ukuthi izihluke umve kahle ngiyabona ba
yeah ngimve kahle impela lapho ukhulume washo nje nokuthi mangaki ama project azowaletha la eHersibande i district engasho ukuthi waletha ngoba ngokuzalwa engwala eMelo eyokuqala ile ese eBalfour
le college le se eMbombela angisho kune college le university esembombela.
Yeah.
So yahloke ukuthi kuzoba nenye futhi ezoba le phezulu
etipalise ngebani.
Yes, ebani. Siyaqabanga ukuthi abantu bakithi funa bafunde bashintshe le mindset. Bani nabathatha ama faculty bazi ukuthi baya kuphi. Ukumenishine kakhulu lokho kuyathusa. Bani bahlala nama degree ekhaya kodwa bangawuthola umsebenzi
lo kumakethi. Uyazi into eyangithinta kakhulu lapho ukhulume ngeliphalale eLimpopo.
Yebo.
Ukuthi eliphalale kunamathuba amaningi emsebenzi. Wathi kunabantu abawu 1000 abaqhamuka ngokwesecha kwaseKorea ne. Kunabanye abawu 1000 baqhamuka seChina. Abantu abasha abasebenza lapho. Uma uphuma eliphalale ubona abantu abaningi abangenawo umsebenzi. Umsebenzi wokuwelder nje. Just i-welding. Sishoda nge-skill se-welding. Ungayicabanga nje into enjalo. Bazothatha abantu base-China babacele behulumeni wase-South Africa ukuthi baze bazosiza ngokwenza i-welding.
Yes. Kusho kungamayemazi yena uminister uke wakuveza kwaqaqa ukuthi vele ngathi kuyalekha nala communication umphakathi ukhala ngalokho. Funa sizame nathi si print media kanye ne electronic media ukuthi sithumele izindaba lezinenhloso nama program ethu afundise akhe kakhulu umve agcizelela kuloko lesikhathi sesiku media briefing
yeah nokuthi abazali nabo basafuna ukufundiswa ukuthi ungazi wajaha ukuthi ingane yakho ithole igqoke ijazz lase university ubuso iqhenya ngalokho ukuthi ugqoke ijazz
wakhithende likhulu
wakhithende likhulu ucelebrate ukuthi ugqoke ijazz kuphela iminyaka engasebenzi omakhelwane baze baqale ya bakhuluma ukuthi awu kanti lo muntu kade ufunda ubefunda ini ngoba nanga uhleli la ekhaya kanti angaya e TVET College afika athole iskill sakhe asuke lapho noma engawuthola umsebenzi kube khona ibusiness aqalela lo.
Ya hayi inhlalo enkulu ke le esibe nayo namhla balaleli bekune advert beloku irola lapha isitshela nge TVET College le SGS ukuthi izobe ilaphi ithuthukani bantu abasondeleke ngensimbi yeshumi ngolesihlanu lapha ethuthukani sondelani ke bantu abasha kakhulu nalabo ke bake balimala eingozini zomgwaqo kunaba baka road accident fund ulwazi phela siyalidinga singabahlali asondele kakhulu kusasa khona lapha ethuthukani buka ke mina sengicishe ngabhede baba lokungalali ukhawukela umphakathi ngiphume ngo 3 la ekseni kodwa kwathiwa kuna minister la ngathi angiyoqoqela umphakathi wakithi izindaba ngoba asifuni thina ukuthi kudlalwe isigubu kuphela sifuna ukudlulisa umbiko opositive bantu abasha ukuze bashintshe kushintshe ne mindset
le kukhona ke futhi okunye asishiyele khona u minister uthe yena uzonikeza ngama scholarship awu 20
khona la
khona la eKhapsibandi
hey
kulabo abazokwenza kahle khona la kule district yethu
awuzwa kodwa ke kukhona ukungijabulisa abantu abasha banengakhulu lapha ku social media ngiyacabanga bonke ba flex bantu siphila kwelinye izwe manje ungamthola minister naye lapha ku Facebook kanye ne station leso ungasithola ukuze uthole ulwazi ungasabi kanye ne Khanyisa futhi ungayithinta uthole ulwazi siyabonga kakhulu baba songavalelisa ehlelweni
siyabonga baba Mkhonto sivalelise ehlelweni sivalelise nakubalaleli niqhubeke ke nimamele umsakazo wenu iligo FM 101.3
siyabonga baba sibongeke kumlingani wethu ngokusipha izintambo sikhathazwa ukucabangela umphakathi ukuthi awuthole zisashisa zingalali bantu bazoshintsha ingcondo ukuthi lokhu kuyafuneka umsebenzi ke yomsakazo yiyo le ungalali nezindaba abantu badle ibhadlela abayithole ishisa sibonga kakhulu balaleli sibonga ke mlingani wethu.